Pardon me. To give it to you. amnandi kulo mhlaba ngicela ngomusa ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngizudale ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela ngomusa ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizudale ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela ngomusa ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizudale ngishade ngihlale naye.
Thank you. fela kodwa uthando lwabekezela aluzange lawela wela sohlezi sisonke sohlezi sisonke mina nawe sadalelana sohlezi sisonke sohlezi sisonke mina nawe sadalelana
Tagamama. leya hamba bageshini bahlasta izinto ziyahlangana khuluma nawe dama nawe ephasha leya hamba bageshini bahlasta izinto ziyahlangana khuluma nawe dama nawe ephasha leya hamba bageshini bahlasta izinto ziyahlangana khuluma nawe dai ephasha leya hamba bageshini bahlasta izinto ziyahlangana khuluma nawe dai
nawe Akechana mbita
chana
akusezo kanya
sezo kanya
kuluma nawe
ayaya
akusezo kanya
sezo kanya
kuluma nawe
kama nawe
akusezo kanya
sezo kanya
kuluma nawe
kama nawe
akusezo kanya
sezo kanya
aye busuku bo
aye busuku bo
akusezo kanya
ayaya
Nika, 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 Nika. with DJ Kimo.
Uzohlala ngoba